I am the last decent Fundi standing in Kinoo.
And your ass.
We ni mjinga umbo wewe matako wewe.
I'm a fool.
You're my sexy friend.
Wait.
What is this?
Kazi bure tu mentos, kazi bure tu ni domo domo tu na kuti.